Sanibonani babukele emakhaya lo nokhulumayo 20 sounds obhalisa wonke umuntu ekhaya sihlangana ngomahlakala nojustice abahanjelwa ubaba wabo uPetros kutholakala ukuthi uPetros ungale eKapa usebenze emayini akagubhu nomhlolo Petros ibuya ekhaya abazukulu bakhona ukhumo ujustice bonke nabomsamaria bayakukhumbula ekhaya danko
ngikhumbule ekhaya mina ngikhumbule ekhaya mina aywe ngikhumbule ekhaya mina
Hambani, 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 man. Hambani.